Padziwe online TV.
Ndakulandirani Padziwe online TV.
Mwa swela bwanji kuna kuli konse kumene inu mwa.
Pano takubweretserani kulankhula kwa Aponi Kalinto. Takhalani pompa kuti muumve kuti kodi Aponi Kalinto alankhulani.
Uthenga kwa iwe Malawi nzanga osauka. Amene uli ndi mafuso ochuluka kwambiri. Amene uli bechochita. Amene ukusowa chochita, amene umphawi wakutenga muziko ili lachakwera, uthenga wanga ndionena kuti ulimbe ntima. Nkutheka kuti umazifusa mafuso makamakaso kumufusa Mulungu, kunena kuti kodi Mulungu mwatita iranji ife ya Malawi. Mwamusi iranji chakwera kuti azitizunza ife ya Malawi makamaka osauka. Zonse zimene zikuchitika zimulungu akuziona. Ndichifukwa chake timanena kuti ndima unga kule motani koma kunja kumacha. Chimozi so zonse zimene zikuchitika zi muno Malawi zimene zikudabwisa Malawi ambiri. Kuchokera kumsanje pakana kuchitipa, nkota kota pakana kunchinji. Umphawi wazaoneni umene wapangisa Malawi ambiri kuchoka muziko lawo kuthawira maiko akunja. Umphawi umene wapangisa kuti anthu ambiri azidwala mabipi. Umphawi umene wapangisa kuti Malawi ambiri aziphe. Ndipo imfa zozimangirira zachuluka muno Malawi. Zonsezi Mulungu akuziona ndipo analemba kale mubuku la Efeso 5 verse 11 kukafika 12. Akunena kuti iwe usatenge nawo mbali pazochitika za anthu oyipa. Ndipo mukawerenga verse imene iyi Efeso 5 verse 11 ndikupitirira kapakana kukafika 14, akunenesa Mulunguyo kunena kuti musatenge nawo mbali pazochita chita za anthu oyipa, anthu akumidima, koma mmalo mwake muayaruse anthuwo. Inenso ndikufuna ndikusimikizireni ya Malawi kunena kuti ine posatira vesi imene ya Efeso 5 vesi 11 pakana kukafika 14, sindingatenge nawo mbali za pazichito za anthu oyipa, zichito-chito za anthu akumidima, kumandiza ima ndikuwaya lusa anthuo. Olokuta bwera 4400, olokuta bwera 4500, zina kuzigawa mchigawo cha kumwera, zina kuzigawa chigawo cha kumpoto pakati Eastern Region. Ndicho linga kuti anthu amene akuapa saji pani mfutiwo, aziombera anthu, ine sininga pange mantha. Ndipo anthu musatidwa mmanyumba kuti muzikhala ngati kwabwera anthu okuba koma anthu ali achipani cha MCP. Chifukwa chonena kuti mwina akumvani inu mukulankhula zinthu zosiyana ndi boma la chakwera, boma lolephera, inu amalawi musadandaule. Chifukwa zonsezi Mulungu adalemba kunena kuti musatenge nawo mbali pa zochita za anthu oyipa, anthu akumidima. Andale athu mwaona kale inu kuti ndi anthu akumidima, anthu oyipa, evil people, amene samalabadira za munthu osauka. Kunoko ku Malawi tinkaona ngati andale abwera kuti azawombole ife, koma cholinga chawo si chimenecho, adabwera kuti azunze a Malawi. Ndichifukwa boma iliri mukaliona chiyambireni, ndi scandal after another, scandal after another. Mwina ningo kukumbusani a Malawi, kunena kuti mbuyo mu, boma ili lakwanisa kuba ndalama za fetereza. Boma ili lakwanisa kuba 30 bilioni. Boma ili lakwanisa kunama kuti atili kukagula fetereza koma akupereka ndalama kwa madoba doba kubuchale. Boma ili lakwanisa kuba chimanga kwene fwara Boma ili lakwanisa kuasia ma ministers yake ndikumaba ndalama. Ndipo ndalama zina zana zanali zapezeka kuja kumatchedwa ku Zambia. Ndipo ma authorities a Zambia akuyenera kuti athokozedwe kwambiri ndi ifeyo eni yake aziko lino. chifukwa tumwina anthu ena amaona ngati dziko lindi la chakwera kapena la Maiko Usi kapena la nduna oi dziko lino ndila inu ndine aini yake adziko lino ndi ifeyo amene timawavotera anthu andu kukhala mipando yosiyana siyana chomwecho ndikupempheni a Malawi kuti musayiwalire kunena kuti Mulungu ali nafe ndipo izi zikuchitikazi akumazibweresa pambala mbanda kuti inu anthu amene simukhulupirira anthu amene mmakayika ukulu wa Mulungu pang'ono ndi pang'ono muziziwa zimene Mulungu akutichitira kuwayalusa anthu amene wamopanda mantha makamaka muziko la demokrasi chifukwa lero tikayang'ana chiloweleni chakwera pa mpando palibe chimozi olo chikuyenda china chilichonse chinasokonekera Malawi used to be a great nation. It used to be a haven. Kumene anthu masalare yao ankakhala masalare. Kumene kwacha idali ya mphamvu. Nthawi imeneyo ndipo tikamagula zinthu. Munthu ukamagula zinthu kaya ndi ku grocery, kaya ndi ku nsika, kaya ndi malo osiyana siyana, unkagula zinthu ndi zambiri mbiri koma ndi ndalama yochepa. Lero atabwera anthu awawa aguru kunyinda awawa alitenga ziko lino ndikulisiya pamasiye ndikuwapanga amalawi ndikukhala amphawi iwo chimene akuziwa ndikuba lero ndalama zikupezeka mmatumba ndi ma ministers akukwera nazo ndege ndikumuchita record statement kapena kumuitana ku polisi ministerayo kuti amuchite caution kumangobwera phone kunena kuti ameneyo mushini azipita chakwera akanakhala president akanakhala liru leader an honest leader munthu woopa Mulungu tikunena pano minister amene wapezeka ndi ndalama zulo ku Kamuzu International Airport ndalama zimene saku akulephera kuzichita account for akanamuchita fire akanamuchosa mu cabinet yachi koma ndi ameneso akuimba phone kuwauza polisi amene agwira ntchito yawo yabwino kuwauza kuti munthu ameneyo mumusiye azipita ndipo ndizodabwisa kwambiri umazifusa mafuso kuti kodi amene iyi amabwera kuti azakhale president president uyo wandani chifukwa ndi president amene who is not on top of the affairs president who has failed Malawians big time lero li ndalama ya Malawi ingopezeka chisawawa ndalama ya ku Malawi ingobedwa anthu angolemera nduna zingolemera ndipo mukainvestesa nkhani imene iyi muona kuti ndi omomu amu MCP wo eni yake amene tu anaimba foni ku polisi kuti tamuyang'aneni ministerayo watenga matumba andalama inu kumanera kuti munthu sali ndi business koma angukhala minister koma akupezeka ndi ndalama zokagawa kwa madelegates ndipo tu MCP inali yakale imene anthu ankapita ndikumaka panga manifesto yao kwa anthu kungowauza anthu mfundo zawo opanda ndalama lero maziona ndalama zimene zikuonongedwa kodi ndalama zimene zikuonongedwa zakakupasapasaniniyo madelegates mukuona kuti mawalo azakupasanisoni kutola kwa izi ndi chifukwa chake oziwa za malamulo analesa kuti anthu azipanga kampeni kuzera ku ndalama kuzera ku mahandi house zikusonyeza kuti izi ndi gwero lolephera gwero limene lingabwerese mavuto muno Malawi chitukuko sichingabwere chifukwa iwowa ndalama zimene zizi akuchita bank kwa inuyo wa Malawi wosauka ndipo zosatira zake azayamba kuba mochuluka kuti abwezere ndalama zimene akupereka kwa inu ngakhale kuti so ndizo kuba choncho mukufunika inu wa Malawi musegule mmaso mwanu ndipo ndithokoze a Malawi amene apanga ziwawa zulo ku immigration iyi ndi sign yonena kuti ainu akulu-akulu makamaka ma authorities mudziwe kunena kuti a Malawi pang'ono ndi pang'ono ayamba kuluza patience ayamba kutaya chikhulupiriro mwa inuyo ndipo siku lake ndi limozi limene Malawiyo azalankhule chifukwa tu mavuto sali ku immigration kokha kumene anthu akumagona ku immigration ngatali ku Adimak. Kale kalero anthu ankagona ku Adimak kudikirira chimanga. Komano pano za sandukano kunena kuti ngakhale ku Adimak kukulibe ku chimanga anthu mwina sagugonako. Za sandukano ku immigration kukhalano ku Adimak kumene anthu akuvutikirako kwambiri. Kumene anthu akutengako matenda. Kumene anthu akuvutika kuononga ndalama zawo chifuka cha usogoleri olephera. Tikunena panopa china chiri chonse muno Malawi chinaonongeka. Kuyang'ana mene akuvutikira anthu ogwira ntchito za boma, manesi, apolisi, amasojazi, anthu ogwira ntchito mu ministries osiyana siyana, ogwira ntchito ku Ministry of Education, awo ndiye nyanyi. Maka maka mene wabwera mbale wake wacha kwera amene ali chairman wa Teachers Council of Malawi. Amene analamula anthu kunena kuti mpunzisi wina ali yense akuenera kuti azikhala ndi certificate yopunzisira. Mpunzisi wina ali yense sangalowe mklasi wopanda certificate. Osaziwa kuti manager inali firimu yoberapo sondalama. Mene akubera ndalama abale yake ya president yeso abwera kuzaba ndalama ku Ministry of Education. Tikunena pano maziphunzisi ambiri akuvutika sali pa ntchito saa kupita ku ntchito chifukwa adangopereka ndalama zimene zikusowa kupereka ku Teachers Council of Malawi. Koma certificate iyo pakana lero mwezi uno mwina wa 5 sinabwere. Koma nthawi imene wankachita kumakalipa kumapangira kamani kuti anthu apereke ndalama zokuti apasidwe ma certificate kuti azikaphunzisa. Amene anachita litaya mbuyo omu ndipo amadalira kapena akudalira kuphunzisa kuma private pakana lero akungokhala chifukwa chokuti certificate alibe. Ziko limene linali ranka kandi uchi nthawi imeneyo koma kwabwera ma mafia. Even anthu amene akufuna kuti aphunzire apitise maphunziro awo pasogolo awatima wachula kuti ma postgraduates. Mukapita kumubasi kublanta ya imene inali polytechnic akuchita kulipirisa ma US dollars. Yeti malamulo azachuma muno Malawi kuzera ku Reserve Bank of Malawi ama kana kunena kuti company ya Malawi iziri pirisa anthu kuzera kuma US dollars. Look here, pakali panopa ndalama ndiyopanda ntchito kwa chainagwa ndi akakulipirise ma US dollars. Anthu akulipira sukulu mwina 14 million kuti munthu upeze degree pazimene iwe ukufuna kuti mwina zikathandize banja lako. Ndimakumbukira kale kalero Maremu Saulo Sichilima alipo akugwira ntchito ku Seattle. Company ya Seattle nayo imagulisa ma units kuzera kuma US dollars. Koma chifukwa cha malamulo a ziko lino kuzera ku Accra analesedwa a Seattle kuti imusamagulise ma units komanso mabungwe ngati a capital mala oyang'anira za ufulu wa anthu ogula. Consumers Association of Malawi analowererapo ndipo Seretero inayamba kumagulisa mayunisi makwacha. Lero anthu kuti akalipire sukulu amene akuchokera madera ngati ku Mwanza kapena ku Southern Region ku Nsanje, Mulanje, Blantyre kuti akalipire sukulu imene ikuchaja ndalama za kuno ku Malawi ndiye kuti akuenera apite ku Mzuzu. Nao munthu uzikaphunzira ku Nzuzu ukugwira ntchito ku Blantyre ziyenda bwanji. Yeti polytechnic ilipo mubasi iyo ili apoyo koma alolera ndithu achakwera kuti mubasi ija nthawi ija ankakana kuti sangakhaleso chancellor awo akaveka mawiki apitawa. Ankakana kunena kuti iwo wazateteza, ankanena ngumauza anthu kuti iwo wazakhala ndithu munthu amene azateteze kapena azaonesese kuti sukulu kapena education kuno ku Malawi ikuyenda bwino. Koma ayi ndithu anthu pompa papa akulekerera iwo wachagwera osanenapo kanthu ngati president. Anthu akulipira ma US dollars kuti munthu upeze degree, upeze diploma ukuenea ulipire 12, 13, 14 million. Kusonyeza kuti china chili chose muno Malawi chaonongeka. Ndiye inu a Malawi, vuto la Malawi tinafasa kwambiri. andale wa akupanga zimene zichifukwa amatitola. Kandi ife uomu hatu of Africa, ntai zina tu kupusa, kapena kufasa, ena ama kutenga kukala kutindiwe muntu opusa, tisapuse kwa mbiri ya Malawi, kuno kumalawi ya Malawi tinafasa kopia, tima wasegerera andare, tima wasegerera akamapanga zintu zao zopusa, kukana kala maiko ena, mene inendi maziwira, maiko ngati ku South Africa, ziko ngati la Kenya, ziko ngati ku Zambia, kumene so, ngakhale ma trade union akufuna apange mademo zopusa ngati izizi sika machitika ayi koma kuno kwa Malawi ndife anthu amantha kwambiri anachikwangwala tili ndi mantha timangolirira mimba koma kuti yabale chakwera kutizuza ife pano tikuvutika tikaitanisa mademo simmatuluka ndikupempheni kunena kuti mademo amene titi tiitanise posachedwa amene akhuze anthu azamalonda mavendazi a business amene akuzunzidwa ndi MRA komanso mademo amene tikufuna tiitanise kuti anthu mukaonese mkwiyo wanu chifukwa chokuti aboma akukuzunzani ku immigration tiyeni tizatuluke komanso tikuitanisa mademo ena ophatikiza pamene popo mkatikati mwa mademo amene wankhani ina yophatikiza ni nkhani yakubedwa kwa ndalama tikufuna boma lilongosole bwino kuti kodi ndalama zapezeka kundi minister pa airport ndi za ndani ndipo akupezeka nazo choncho ma matumba matumba muziko limene anthu akusowa mankhwala muchipatala ziko limene china chili chose cha dula ziko limene anthu akusowa chakudya iyeyo ndalama akuzitenga kuti alongosole ngati iye ayi amuchite fire ngati sizitero tieni ya Malawi tikuita nani pophatikiza ndi nkhani imene tinapangisa press conference zana kunena kuti anthu apite panseu tipite panseu mokwiya kwambiri chifukwa afisi amenewa atitola kwambiri Bon Kalindo the DC mwana woopsha kwambiri president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi from Njeza village tie mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa
uku ndikulankhula kwa Bon Kalindo mene alankhulira lero Bon Kalindo tikupemphani zonda kuti inu amene mumatsatira chano chimeneji cha Dziwe Online TV mukhale ndi kupanga comment mupereke comment pa zimene iwo Bon Kalindo alankhula kapena kuti uthenga umene atibweretsera lero lino kuti kodi mukuona bwanji ndi wothandiza bwanji maganizo anu ndithu amakhala othandiza kwambiri komanso osayiwala kupanga like komanso kupanga share kuti anzanu ena amene mwina adalibe mwayi woti nkuta kuti voice kapena note ya Bon Kalindo tikaipezera kuti ndiyeno pano ndipo kugawana ndithu maspecia amenewa ndicho ngachiona kuti tizika well equipped pankhani chokhuzana ndi information imene makamaka imene kudali kovuta kuti tiipeze pala anthu ena amaipeza mosavuta ndiyeno pano pa Dziwe Online TV tikuti ziwomo kwambiri mwakumanonse.